Thank you. Finish! I don't know. Come on! Oh! whaimaki o mau hau. Peke te nui ai pēr pūre a hamo e opo i o Tonga. Tāpiti nā, hou eike e whanua, heke e ka kaita tāpē, o Vava'uni, o ka mātoko i e āko e ni, ni waki a te hāele, te ni waki atu te moe, lau māri e māreone a Fiona, te moho tāpua ki. Mau whapoke ni ke lang lang e a Fiona, e klaisi toha au ko mau whamo ui. Amen.
Thank you.